Baahi ba motsaneng wa Devland ba kwetse ka dikgoka lebenkele la Hyperland Supermarket le tikolohong ya bona, tatelong ya diqoso tsa peto kgahlanong le molaodi wa lebenkele. Ho utlwahala ha molaodi eno a bitile e mong wa basebetsi mo ketsahalo ena e seng ya pele ya ho tlalehwa bitsong la hae. Moemedi ho tswa lebenkeleng e leng Chipran Suma o bolela ha molatofatswa a le tshwarong ya sepolesa tsweletsong ya diphuputso.
Abahlali bakawati 24 babambe uqhankqalazo bavala amasango wevenkile Hyperland kwindawo yase Devland ngezityholo zokudlwengulwa komnye wabasebenzi. Nabatyhola ngelithi uhlukunyezwe ngokwesondo ngumphathi wakhe kula venkile. Aba bahlali bathi bavala mbala evenkile kuba lo wasetyhini ayingokokuqala ubalixhoba, ngoko besithi bafuna ukuphelisa tu lo mkhuba wokuhlukunyezwa kwamanina.
It's a rape eyenzakele lapha ngaphakathi. Kunomntwana otholakale erapiwe ngaphakathi la Hyperland. And that mntwana urapwe umuntu oyimanager yakhe la ngaphakathi. And akusikhona okokuqala emrapa. And mangabe sizo akusuke futhi yedwa. Baningi abantu abakomplaina ngerape lapha ngaphakathi eyenzakalayo. Because of abantwana abakhona ukukhuluma because of bavikela imisebenzi yabo. Yabona? So manje batholakala beba traumatized. But now we are lucky because oi wanu abo uwazili ukuthi enough is enough ophumela ngaphandle and then wa expose that old man owenzele lesenzulisi.
Lamalungu asekuhlaleni athi awabuyi ngamva kwisimemelelo sawo besithi bafuna iziphumo ezibambekayo ukuba kwenzeke izinto ngokusemdleni wabasebenzi, bekwathi ngapha koko baza kuqhubeka bavale mba.
Njengamanje iplan ekhona we are waiting for ukhansela. If angakafika ukhansela is not us especially okumele bafune ukhansela by force, but is them okumele bezame ukufuna ukhansela because of ibusiness labo yilo lelimila ngithi. Thina what we are fighting here is abuse eyenzakalala ngaphakathi, gender based eyenzakalala ngaphakathi. We will continue closing this supermarket. We'll continue closing like this until they find counselor.
Kwelinye icala levenkile isiqithisele kugqwetha layo nesiqhakamshelene nalo ngomnxeba. Lichaza ukuba levenkile izithatha njani na ezizityholo kwaye athini amanyathelo ewathathayo.
And we immediately suspended the person in question. And our understanding is that he's currently in jail. And we are allowing the legal process to take play out essentially. We do condemn the incident, but it was done, or rather it's an employee of the company. So that's where we stand.
Abahlali bathi baza kulinda unxibelelwano ze emva koko baqhubekele phambili nokulwela ubulungisa babasebenzi. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eDevland.